Kia ora. This karakia is called Auraki Mai Ngā Kono. Auraki Mai Ngā Kono, kei wāinga nui ia tātou. He kai māku, he kai māu, he kai māna. Tihei, mauri ora. Kia ora.